mvunze iwo mambo mvunze iwo kani mvunze iwo mvunze iwo mambo kuti iye anobate munyika yerapeni kuti anoita nezvingo munyika yerapeni kuti anomboiteiko munyika yerapeni inyope
Ah,
inyope